uma uregistara uqualify uregistara kwa triple M ngokuthi ube nebanka uma ungenayo ibanka abakwazi uqualify
khona lokho kodwa then manje uma ubona ukuthi lento ukuthi ungayidrawa noma kunini vele efowunini ubona
ukuthi
uthola imali yakho
ufanele uyicheke kuuntu ku smartphone sakho noma uma ungenayo uma sizile kuma presentations ohlala ujekela sizohlala usijekela but bona smartphone sizokuhamba namhlanje sikufundisile ukuthi uyicheka kanjani imali yethu ikhula Tuesday and Thursday ukhona ukuyibona on Tuesday ina 5% ikhule ngo 5%
ithatha ixesha elingakanani
mama
ukuthi uyihole uthathe
ixesha after 30 days uma ungena nge 30 ngento nge 1000 khona manje kune special sabantu abasha uma uqala uyi new member ukuregister kwa triple M ikunikeza straight 50% so imali yakho inyanga yokuqala 30 days izothi
1.5
yes izothi 1500 inyanga elandelayo izothi 2250 and 50. Yonke lento uyayibona phefoni. Uyayibona lapha efonini. Bakunikeza umuntu
within 72 hours lo muntu
akunike umuntu isystem ezokunikeza umuntu
ukuthi ndilinde umuntu wapi
umazi nokumazi
automatically
iyakunikeza umuntu angakubhadala angathembakali bamblock
okay
akunikeza umunye bamnikeza 72 hours
if you are join uthatha isikhathi singakanani ukuthi
babize order la
okay
ithatha 2 to 4 weeks yes ukuthi uthole umuntu
asentsho
ukuthi ufake imali uzokuthatha
2 to 4 weeks
ukuthi ube nomuntu ozomfakela imali
okay
yeah it's 2 to 4 weeks
then ifuna ukuba sure because the risk if awukabe rating imali
no uyayazi ukuthi ucele lo muntu akuextendele isikhathi
okay
yes zindlela ziningi zokuthi ucommunicate nalo muntu uma ikuphi order uzobona ibhenki yalo muntu nama phone number wakhe ne manager yakhe ma phone number wakhe abakukhona
ku system then xa umuntu ofuna ukuphuma uyozama kwezinye indawo ujoinisa abantu
yini
abantu
wena ikunqeda ngokuthi
izonina nizonqeda ngantona ndiyayibona nokuhola nizon assistant mhlawumbe ndifuna ipresentation aname tirel
siyakunceda siyaze sizopresenta abantu bakho free njenge member yakwa triple M sokupresentela abantu bakho bonke laba bantu bazojoina phansi kwakho bonke ngaphandle ukuthi omunye uze nomunye bese uthi wena no lo ubizwe yilo uzongena phansi kwakhe but asi must kwa triple M ukuthi uyofuna abantu
kaloku uyahala ufuna imali
yes but that is why bathi thank you for your energy or for your effort
or something more
and it's ngeke
ngikubonge
no ene fanele uchintshe impilo zabantu mama ungabe selfish ukuze ukuthi uNkulunkulu akunike kakhulu chintshe impilo zabantu yes
ngokuchintsha nawe you gain more
thank
you okay
ithi thank you
ukungena abantu
abasifuna
nomntana wakho
uyamfaka umntwana from 18 years
okay
abe ne bank account yakhe
okay
nento ne email address yakhe but uma ungenazo zonke lezi sa created ngaphandle kwebank iwe uzozenzela ibank
okay yes. Ngisho ne-email address by sensitive so,
okay uma ingekho active
kwasiba my friend Fatima
okay sizo create le email address if ufuna ukuthi khona ngoku sikujongela ukuthi email yakho iyasebenza sizoyenza lonto as long as i-password yakho but thina sithatha i-password yakho late
ah
yes but mama
once it was
like no
listen ah
yes ngena so grab that 50%
now singena nge 1000 after 3 months manje
okay i 50% leyo ma
Okay.
Okay. Sizini awufaka ngeyimode. Ayikho la, yithi ngibheke kulena papi.
Inke.
Kona nana no rakhet. Tendibo.
Zitha 50%. Khathi dzi sweetheart. Una dzi feel last nyana
ke. Kana linkeza ijana. Asa.